Hey, hola, mthwakazo omuhle, zimpapo omuhle, okhulumayo ngumike hobe, umsakazi wasestudio 7, ime olothulela uhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, ngolwesibili maviki onke, khonapha ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele, uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Zulukandaba, ngilana ngenxa yokuthi bengibhoda nje lapha e-Washington DC, ngathi hayi, ngona umtshengisa uZulu ukuthi thina siphila njani lapha e-Washington DC, ngemva liyazibonela nje kulama monuments. These are some of the things esikubonayo nsuku zonke as we go emsebenzini lapha ema-studios ethu e-Washington DC. Kodwa also I have your attention yenu Zulukwandaba, ngithe ngithathe leli thuba nginikhumbuze phela ukuthi namhlanje ngo-8 p.m. khonapha ku-Facebook silalo uhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje kuhlelo sixoxa labatsha abalimi sikhangela udaba lwendlala elizweni. For those labo abangelalo ulwazi, sikhuluma nje abantu abayi 7.7 million elizweni abaphila emadolobheni njalo emaphandleni emakhaya babhekane lodubo lwendlala baphila ngalokho esithi yi-food aid, badinga i-food aid. So sithe hayi kuqakathekile ukuthi sikhangele udaba lolu sixoxe labatsha abangabalimi sizwe ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo njalo ukuthi udubo lolu lulakho ukulungisiswa na. Engifisa ukuzwa kini Zulukandaba, into yokuqala lapho elihlala khona abantu babhekane ngalolu dubo na, into yesibili abatsha balakho ukulungisisa lolu daba na. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukusithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo WhatsApp +1 202 465 0318, lakho njalo ukubhala inombolo zocingo khonapha ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo lethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lelami uMike Hobe ngo-8 ntambama khonapha ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele. So hlangana ngo 8 p.m. Bye bye.